Amezaliwa Emanueli, Mungu pamoja nasi. Amezaliwa mtoto mwenye uweza wa kifalme, nguvu na mamlaka vima begani mwake. Wote tufurahi, wote tushangilie. Amezaliwa Yesu, wote tufurahi, wote tushangilie. Amezaliwa Yesu, Merry
Christmas,
Happy New Year, Merry
Christmas.
Happy New Year, Merry Christmas, and a Happy New Year.